ndizi nsinsi zazikulu abale yanga kuno kumpoto chakuchitipa makamaka kukameme mene munati dzulo msonkhano watha koma tinali ndizoti tikambe nanu munachita bwino chifukwa ma audio apa gulu sakumveka bwino usiana nda amene tichite kukambirana ndino anyamata amene mwachoka ku misuku mandoda wochoka kukameme mandoda amene mwachoka kuhwenya koma sonthalire nonsenu mwakwera galimoto zanu kuyimira nzanu kubwera pakameme kuti mudzakhale pa zokambirana izi za zinsinsi za zipembezo zimene timapembeza kapena maulemu amene timapereka mboma lino la kumpoto makamaka chitipa mogwirizana ndi kalonga magule amene amapita kwa satana ndiyerekezi ndiye popeza tafotokoza kale kuti zojambula zapa gulu sizi kumveka kwa mazapa khomo ndi kuti zizi musandipase interpreter mundilole kuti ndizingo fotokoza ineyo inuyo bola mukumva chiche wachi ineso ndikumva sitikusoveka otanthauzira chifukwa inu mukumva chichewa ineso ndikumva chichewa koma kwa amene sakumva chiche wachi kunoko amene mwina ndingakupempheni kuti muwakhalire pafupi kuti amve nawo makamaka kukumana kwa mawauno kumene tikujambula mukamalambira satana ndiyerekezi ku dziko lapansi pamakhala ndondomeko zimene satana yadaziyika kumayiko kumaboma ndi kumalikulu a zochitika za dziko kumene anayikizako chipembezo chake chimene chimachitika kudzera mmiyambo chatimaitcha kuti kacha ndiye mabuku a chipembezo cha satana mmene anafotokoza kulemera kwa Afrika kumyambo ndi kusauka kwa Afrika kuchuma amanena kuti boma linolo la chitipa lili ndi miyambo imene idasunga milungu ya chilendo ya magule amene pafupi ndi anayi kapena atatu ine ndikupaseni folo mmene mungathe kungozindikira kuti kodi kunoko mumamulambira bwanji satana ndipo kuti mutuluke mukulambira satanako mufunika kutuluka kuziti ineyo ndikupaseni zinthu 5 nanyamata wochokera amene muli kuno kukameme komanso amene mwachoka kuhwenya nthalire komanso ena mwachoka kumisuku kayamkuti kaya ambuye angu kudalitsani kuti pano pakameme patali tafika wopunthika punthika koma mukuona chauko kukuonekera Zambia kukuonekera nso Tanzania magule woti sausaife amene nthawi zina tingachite matama kuti tikulemekeza Mulungu kumalalikirana apo koma tili anthu oti tikachoka kumeneko tilibe mwambo omavina nawo magule awa ndi wachulewa ndi kuti tili chabe chifukwa magule wandiokhazikika kukulambira satana amene safunika mwana wa Mulungu kujoina nawo taonani magulewa gulewo mene yoyamba amachedwa kuti vibwenga ndikhulupirira anyamata mukumuzi wabwino vibwenga komanso musayiwale kuti kunoko muli ndi gule wina amene mamemba lake nda amene tinali nawo dzulo mumamvana ulalike ndi kulalikitidwa koma malapa majimu ake malapa muwa majimu ake malapa mitala malapa kuba ndi kupha koma kuti mudzitulutse nokha kuchipembezo chopembeza satana kupyolera mumagule a miyambo simudachimve mchaka ndaona kuti imene isamakhale pa public kwenikweni koma tidzikumana poduka mphepo pazi kuti kumvana tizimvana bwino mopanda kuthamangira nthawi koma 15 minutes imene ndilankhulei ikukwaneni ana Mulungu mapenda dansa muli ndi minowe komanso zibwenga nda ntchula ucha ndiyenso muli ndi temingwa magula amenewa ndimafuna ndikuchosere mponi mapenenga kuti ndikalonga mudzantenga zibwenga kuti ndikalonga mudzan tenganso apa minowe atatu wanda akalonga akalonga amenewa ndamene anagwira ukapolo dziko lonse la Malawi kuti lizizunzika pofuna kulambira milungu imeneyi tiri kuchipembezo cha Satana ndirekezi ana mulungu mumve kunena kuti siti mabwera kuno kuchitipa chifukwa imeneyi ili ndi malipresentative amene anaikidwa pa independent act ya kuchichiri imene ndi independent act ya dziko lonse la Malawi imene imachedwa kuti chichiri siku lina mulungu akadzalola tidzatamba sura momveka chifukwa chani Malawi ali pa umphawi chifukwa chani Malawi atsogolera kasankhidwa amakanika kulamula chifukwa chani zipani zimakwanisa kupereka manifesto ambiri ndi kulephera kukwanilisa manifesto ambiri ndi chifukwa cha mapenenga amene kuno mumangomvina pamwamba mwamba koma pansi ndi mizimu imene ili ku independent act ya dziko la Malawi inu kuno mukamavina minowe sindziwa minowe ali ndi mzimu wake wake wa ukalonga ali pansi pa independent act kuchijiri musasiye pompo komanso muli ndi zibwenga ndikalonga ameneyo ali pansi pa independent act kuchijiri ndikudziwa kuti chimene ndikunenachi chikutsa mapokoso maganizo awantu ndikusamvetsa kuti kodi mtumiki aufuna unena chani nanga kodzala nkhulira kunkuti ndala nkhulira kumalire kuti ikapezeka miyala ndingothawira mu Zambiamo ikapezeka miyala ndingothawira mu Tanzaniamo chifukwa nkhani iyi ndi yayikulu komanso ndi yosausa mpingo wa Mulungu tachera nikhutu tiuyese mwayi mkansonkhano kakuno kukameme kuti mutadziwako za chichiri aki independent ndi kuti pali kulumikizika kwanji ndi gule wa mapenenga dansa amene mmachita kuno kuchitipa komanso minowe kuphatikizapo zibwenga ndangokusira ni temingwa dansa imene imachitikanso kuno kuchitipa ana Mulungu mwachidule pamene mukuvina peni mapenenga minowe komanso zibwenga ndi magula amene mangokusangalasani kuno most especially ana zaka zaposachedwa palibe chilichonse chimene timadziwa koma amenewa ndi malipresentative akagulu koyepa kwambiri kamene kamalemekeza Satana ndi kumalamuliranso dziko la Malawi ndi kumakhazika pansi maulamuliro anthu anzeru kumakhala ngati alibe nzeru maulamuliro azipani zalunta kumakhala ngati zilibe luntha mapresident onena bwino manifesto ali kunja kwa boma koma akalowa nkumakanika chimachitika ncha siku limene kudzatuluke president ndi kugumula independent act ya pachijiri ndi ulule pano ndi pamene dziko la Malawi lidzamasuke tidzakhala kuti tikuyenda muzimene tanena kukhala misewu misewu idzakhalapo chipatala chabwino chizizati chikalonjezedwa ndi president ali kunja kwa boma akalowa chidzidzamangidwa president akamadza lonjeza kunja kulowa mboma nkunena kuti chichitika chidzidzachitika pansi pa ulamuliro wonse wa dziko la Malawi ngati tizamusiya independent act akhalebe pompaja osagumula nkumanga china kapena kugumula nkuika china chinthu osati chija cholambira Satana chimaoneka ndi chipewa pamwamba mwamba cha anyamata amene amavala pa graduation kachipewa kaja ka college college mpaka kamene kaja katachoka kachipewa ka uloya loya mpaka kamene kaja katadzachoka mukadzagwetsa chimenechi ndi pamene padzakhale kumasuka chifukwa Malawi amalamuliridwa ndi anthu ochepa kwambiri kuseli kwa anthu amene timaona ndipo zinsisi zimene zimakachitika kumaboma wathu kuti asamakwaniritse ulamula moyenerera zima kazikitsidwa komaso zinaikidwa zili pansi pa chichiri independent act imene chichiri hii ni nkhani yosausa kwambiri amene limadutsa pamenepa tikamaenda pamenepa nkumaona chipira lachi timaona ngati nchipira la wamba koma chikundikumbutsa ine kuti nnene chimenechi nchifuwa chakuti kunoko ndapeza mapenenga dansa amene pansi pa chichiri ak mukampeza kuti ndi representative wa ulamuliro wa olamula ochepa amene sadziwika ndi maso amene amalamulira dziko la Malawi kuti lidzikhala likupanikizika nkumana ganiza kuti ndi ma system olamula amene tikulimbana nawo adasankhidwa president wanzeru koma sadalamulire ngati wanzeru chifukwa pansipa pali mali representative aka amene amaonekera kuno kuchitipa pang'ono mukamavina mapenenga tansa nzapa mwamba mumapanga kuno zichifukwa mapenengayi sali kuno kuchitipa ali kuchichiri ku Blantyre ali pa independent act nzapa mwamba mukamamvuna minowe mumfunse kwawo kwa minowe sali kuno kuchitipa ali kuchichiri independent act ndi pamene nzimu umaenda ndi kulamulira mkumakalo wa anthu ochepa amene amayendetsa dziko la Malawi mkumaka gumula ma manifesto kuti boma lija likasankhidwa likakanike kulamula mukachoka pamenepa mukapite pomwepa mukampezanso kuti pali vibwenga ana Mulungu ni nkhani osausa kwambiri padzayenera kutenga zakazingati kuti wanthu tidzayende muzolankhula kuti tidzachite walk the talk kuchita walk the talk tidzapanga bwanji amene amaletsa kuchita walk the talk ni ndani mpaka pamene geredala pamodzi ndi anthu a Mulungu odzala ndi mzimu woyera akazasonkhana pamodzi ndikuzungulira chipirala cha chichiri ana Mulungu ndikuzaliswa pemphero la deliverance ku dziko la Malawi kuti mapenenga dzachoke pa chichiri aki minowa dzatuluke pa chichiri aki zibwenga dzatuluke pa chichiri aki mpaka na mphwache temingwa adzachoke pa chichiri aki musamuone kuphweka chitipa ni wosausa kwambiri ni mdzaje kalonga na kalonga wosausa kwambiri ni mafumu wosausa kwambiri ndi magule wosausa kwambiri amene amaimiridwa ndi kagulu ka wanthu ooneka ndi maso ochepa amene amalamulira Malawi madabwa kodi mwa msanga president lerolo ngati ana Mulungu sitidzapita pa chichiri aki ndikukafula kuti likaphema peninga ndi pemphero ngati sitidzafika pa chichiri aki kukaononga minowe osapita pa chichiri aki ndikukalimbana ndi zibwenga padzatenga zaka zochuluka kuti pazapezeke msogoleri amene akalankhula zolankhulazo nkuchitika kodi chimavuta nchani ana Mulungu kuti mapresident achaka nena chimene anenacho nkukanika kuchitika chimavuta ncha mukapeza kuti chinsinsi chachikulu kwambiri nchakuti dziko la Malawi limalamulidwa ni wanthu amene saoneka kapena ulamulidwa ni mphamvu imene olamula osamaidziwa chinsinsi chakupanikizika kwa dziko la Malawi lili pa chichiri independent iyi imene kamuzwa adamanga chimenechi ndikunena kuti tidalandira ufulu 1964 sono nkuyamba kulamulira nkumanga chimenechi ngati chizindikiro ayi anyamata ino mapenenga adachita kusamuka kuchoka kuzomba ku independent aki yake yala nikutumizira ni chithunzi kuchoka pamenepa mpamene amakafika pa muyezo wakuti tsopano tasamusa likulu lija kuchoka kuzomba independent aki mpaka na mukafike pa chichiri aki ana Mulungu mpaka pamene tidzaike geredala yamphamvu boma lidzala mule kugwesa independent act nkumanga bojina koma osazango gwesa ndi geredala yokha koma padzakhala ana Mulungu amene adzapemphere kuti mpaka na chochitikacho cha mtendere chidzayambe kuchitika chaka chimenecho ngakhale muzaike mbuzi dziko la Malawi lizasintha mukadzagumula independent act chaka chimenecho nkhale muzakatolena nzikambe kuchire chitukuko chidzachitika nkhale muzasankhe mabulutu ngati ife kutika pa president zimene tidzanenezo dzidzachitika kodi chichiri adamanga ndani adamangiranji pingu wa Mulungu zinsinsi zazikulu kwambiri za olamulira ochepa zili pamenepa ndipo ngati munaona kuno ku Malawi kukubwera bungwe limene lidayamba kuthandiza dziko la Malawi nkumalamuliridwa ndi anthu ochepawa nkumaonekera kuti pali zinsinsi zake nanga sindi independent tamvera kulikonse kumene kuli independent kumene kuli mapenenga minowe komaso vibwenga konseko mukapeza so kuti kumayenda chizindikiro chana atatu chana awiri ndi makolo awiri pamenepa ndiye kuti tikupita kubanja la mtsogolo limene olamulira dziko la Amerika adayika mulongoti pachijiri kuti nsembe za vana ochepa dziperekedwa through zipatala za banja la nsogolo khani ya Itali tidzachita kukhala pansi kuti ikamveke bwino koma nimati mudziwe kuti tili ndi ma independent act ku dziko la Malawi kumene inu anthu akuno kuchitipa mumapembeza ko mapenenga akuimira mapenenga minowe akuimira minoweyo zibwenga nde vibwenga koma milungu imene itatui imatanthauza anthu ochepa kulamulira kuseli kwa maulamuliro ndipo milungu imeneyi mukalowa chipembezo cha Satana ndikufika pa malanki akulu mumadziwa kuti Malawi yonse pansi pa mizimu yopanikiza ya bisalaba jijiri independent act mtalekeza kaye pamenepo bwanja na Mulungu mpaka pamene tidzakambirane zomveka 15 minutes muda ndipa sai jayatha ndapitilira ndi 2 minutes Mulungu akudalitseni mpaka tsiku limenero tikuyang'anira kuti tichite chani ndi jijiri independent act kuti dziko la Malawi asogolera amene tiziwasankha adzichita zimene analonjeza kuti tidzidya zotsatira za zimene anthu ajanena deliverance ya dziko la Malawi kuti lizamasuke siti masuka ndi msogoleri ozindikira amene mukunsaka ucha ayi koma choyamba takamani kampeni muliuze boma mwauza tsogoleri tigumulekaye independent act Ambuye akudalitseni nkhani yosausa ya independent kuti kodaka tigumule Twaibu muti munene chani ya Mulungu akuthandizeni sichipira la wambayi kani meneyi tidzayiyambira kuzomba kukeyala paka tsiku limenero Mulungu akudalitseni amen.